se wode ne beba besena kɔ mra se bɛ dwɛfie hɔ de ehu minim se abronye wusu amra nti na wasua mu hye ne ye court ho nti wunyi ntuma na wokɔ na akɔpɛ emu enkyiremu na mra se bɛ dwani ana se nipa yatɔ abama ne se mra se bɛ dwani wɔ Jomoro abato mpesua so ye dockers afo tofe ena edia de srede e to manfo titiri omo a e wo Jomoro ho so soro mo adabato ne to yenye ntokwa enti wo mo efrase e edia tutwasem eno nipa bi beto hye ne so ne ho keka ho no asomwie ena Jomoro man ehia
Opanyina abato a woto ye ewo Ghana wonya emrahye wedefie akonya ewo Jomoro abato mpesia so e de adesrede ato omanfo nara enu se obibiara ema asumdwe enye adwuma sabre de wode nsem yi atodwa enam se nipa bonifuo bi eko onifia anka woko wiya no asan edi ne bonia sese wo half asene aban ayar sabia eje ayarhwe enam se ne ho etech makakrenti wode atodwa se sabre de se oba ne mpesia ne so a aposifo ye adwuma wo honom no wonhyeda ni gidie ewo wo mu nanso de waka che ndc echitafo nara ne se obi biara e masumdwe enye adwuma
to no for me wall he climbed the wall he was holding a cutlass and a stick in the other hand no so and no be kumi nanso be kumi my head to so he jumped he climbed the wall and me call me you know to edia no the ball glass no the ball glass in the gumi so in the hun a fina ma misro come to so some of them were throwing sticks stones everything it a basa no or the pepper spray or spray but in gumi so be pray it me call me you know me yes me call me then couch na wanna me ball form into me side me waist and my knee and a boy so I was able to run inside na me lock a pon na me catch obi ase mom NBA pon na se mom ko bebia so this
omanfo bia na wo ni fie ho no ma ni pa boni fu edi won boni enso de won sem sey ene to adom kase enim
e ko no ena ba ko be so ma chiri ase o san twu me ekwoshe adom ni mu ti o twu me akwoshe adom ni na elek mu a ebe fa shocker no edi shock me sey
o be say 50 going I'm not super. I'm broke. So no, I'm free. I say I bat up. I bat Madam Mary. No, no, no. I'm going to park the motor. It will park the motor. You are no. Madam, no body. No, Madam, no body. No bodyguard. No, no, no. 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 No, no.